money has lost its value. If we are bringing people to come to the convention, they have to eat food. How much is a bottle of oil now, which used to be 700 kwacha? Now, it's 6,000, 8,000. How much is maize, bag of maize? It's 35,000 kwacha. It used to be 15. So you have to take all these things when you are doing, you are computing yourself. A plate of, a decent plate for somebody to eat, packed meal, is around about 4,500 kwacha. So there's nothing which is prohibitive. It's the reality of the moment that things have gone up because of the situation. And that is why we have said, let's go back to the situation which we had in the past. And that is what we are going to strive for, because the situation now is unbearable. But whatever figures we have, they are tallying up with what we have. Now, you have said, where do you get the money? Of course, if one wants a particular position, there are also two things which you have to remember. Muziziwa, taninakuti, Professor Arthur Peter Mutharika is a he-she campaigner. Tifuna kuchita attract many youth in the organization and also women participation. The figure that he kala 2 million for women and youth is half 1 million. Fair enough. So we feel that at least we have given consideration to these people. And so far, I must say, sitting landile ma complaints from anybody to say that they are failing to participate because they don't have money. All of them have shown willingness because they know that we are in the opposition. We don't have a gold mine anywhere. We cannot engage in corrupt practices to get funds from wherever. So what we have to do is through the events that we have been doing, the boo and other things. Yeah, in 2013, as you are telling me, it was 500,000. So it's just double the situation. Finally, Christopher Sande, you have talked about...
Ameneo alani nditu mao awali megezeka a Dr. George Chabonda amene nditu ndi wachiwiri kwa msikulajima cha TVP kuchikawo cha kumwera komanso ndi wapampando wa komiti imene ikhale kuyendetsa msonkhano wachipani chiwaukulu kapena kuti convention imene ichitike muzinda wa Blantyre pa 17 August komanso pa 18 August 2024. Iwo anditu ameyankha funso limene anafunsa mtolankhani wina kuti anthu ena aka kudandaula kuti ndalama kapena kuti chiwongola dzanja chimene mwayika ba anthamira kufulopikisa nawo pamapa ndi osina siyana ndi chokwera ndi acho chapanda pati ayi palibe munthu kuti TPP amene wadandaula kuti ndalamayo ndi yochuluka kwambiri chifukwa chokuti anthu akudziwa kuti chipani cha TPP sichili mboma ndipo chilibe mgodi umene ndithu chikhoza kukatenga ndalama pena pake ndi njira zakatangale ndi mawuwo aliyense tamvira limodzi koma kutanthauzira zimakhala ndithu mosiyanasiyana kuti ena amamva mosiyana enanso amamva mosiyana ndiye pano ndi panyasa voice box pamene ndithu amalawi osiyanasiyana amakhala ndi magazi osiyanasiyana pa nkhani za ndale katsidwe katsiko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku malawi ndiye munthu mmodzi amene afuna kuyapo magazi wake amenepa ndi a Charles Bed Longwe apene longwe kuti ayi achochi chaponda asatipinde asatipusitse iyo wanditu ngata kufuna kubwera somboma cholinga chawo sikuthandiza dziko la Malawi koma cholinga chawo ndichokuti akapitilize kuba chifukwa anenaokha ndipo kamwa pawo kuti yayi iwo mavuta za chuma kati chipani alipo chifukwa kuti ali kunja kwa boma ndine nkhali modzi kuti a Charles Ben Longwe akuti bwanji pankhani imene komanso iwo wanditu akuyamikira ntchito imene a Stephen Maseya amene ndithu anali secretary administrative secretary wa chipani cha DPP patakali pano a Stephen Maseya akuti adzisiya kumeneko ndi a Charles Ben Longwe akuti yayi a DPP musamale chikuti mukoza kuluza wina aliyense koma Stephen Maseya yekha simungamuluza chikuti nkhale salankhulalankhula koma amamenya nkhondo pa ground ndite nkhali modzi kuyenda kuti a Ben Longwe akuti chani pankhani zimenezi ku chipani cha DPP pano pa Nyasa voice box.
Tikulandireni wakondedwa umvera lero lino pa 14th of August 2024 and it happens to be on Wednesday while my time says 59 minutes after 17 hours which is a minute to 6 nchigao chimene chaku madzulo ndipo mbwalo limene li muli ndine Chauzi Ben Longwe. Lero ndati ndi zukute ndi yankhule zinthu zimene ndinazisiya dzulo chifukwa dzulo nalonjeza kuti ndipanga audio imene ichitetako zinthu zingapo komano ndinakanika kutero chifukwa cha nthawi number one nalibe internet access ndi nthawi yotumiza audio inavuta audio inapangidwa mamawa imatumizidwa madzulo ndekuti ndipeze chance chopanga audio ina imene mati ndipanga zinakhanga tizavuta ndi ndipepeseso kuntundu wa Malawi. Ineyo Ben Longwe, I like WhatsApp too much. Chifoti tima kambirana kuntundua Malawi. WhatsApp imene hii, ndi maona kuti pali antuwa mbili mbili. Amene amata kuzuku tazindu zimene zikuchitika kuzuku la tula Malawi. Pa WhatsApp, pali aboma amena kwende tsaboma. Pali otsu saboma alipa WhatsApp. Nkatinka timene mo pali majudges amene aliweruza mabwalo amirandu aliso pa WhatsApp amene amakhala akumvese lazime tikunena zena ali ndi manamba lawo osiyana ndi manamba la kunchito ali pa social media pomwe paina mboma ali ndi manamba zawo osiyana ndi amene amagwisa nchito kuboma ali pa WhatsApp a police amene asilikali amene ali pa WhatsApp agwisa nchito manamba zena ndi tonse timakumana pa WhatsApp munthu akozosa bezeka pa Instagram ak osapezeka pa LinkedIn osapezeka pa YouTube osapezeka ngakhale pa Facebook kwa mama pezeka pa WhatsApp chifukwa ku WhatsApp tili ndi mafumu ma village headmen tili ndi ma chana pa ningona kuti in short traditional chiefs not the traditional chiefs including the village headmen including group village headmen including traditional authorities ma paramount chiefs ndi ena ot ma oweduza amilandu wa matisiku anukapena ma onse alipa WhatsApp kwa manso pali ma members of parliament pali andale alipamene puma activists alipamene mdepa WhatsApp nipamene tima kumanana kumazukuta za dziko la tuli kuti tiziliona kuti kwa di dziko la tuli likuenda bwanji zikukala bwanji zikukala bwanji zonse pa WhatsApp nde zikachitika ku Instagram zima zatipeza pa WhatsApp zikachitika ku Facebook nkani za ku Facebook zima bwera pa WhatsApp zikachitika ka ku LinkedIn zima tipeza pa WhatsApp za ku YouTube zima tipeza pa WhatsApp nde anthu amakhala kuzikazinga kuziona kuziunikira ndi kuziyeza kuzika pamlimo that's why I like WhatsApp. Muzaone WhatsApp ikakha kuti siku limene lo palibe network pa WhatsApp dziko lonse. Kumapezeka anthu amadandola yeti Instagram ilipo, Facebook ilipo, koma WhatsApp yokha yavuta. Anthu amadwala osati masewe. Mwaiona meneyo. Nde I love WhatsApp chifukwa chona kuti ndi pamene tonse timakumana kumazukuta nkhani. Nde padzana padzulo taonapo ka video clip kamene kakhala kuka kuyenda kokuzana ndi honorable George Chaponda aja DPP amene anali ndi press briefing masiku apita mbuyo ndipo press briefing imene amalawa apanga court statement imene a George Chaponda nayi yankhula mwa ukadaulo mwa udolo modzindikiranso moonanso kuti this guy went to school maiona ndi munthu odandapita ku school komano taonani mene akuyankhulira ndipo akuyankhula ngati akuyankhula kwa anthu amene zili mbuli zimene sizidapite ku school amalawi amene sadaphunzire olata khala osaphunzira koma ndinene kuti mbutuma za anthu sizidapite ku school sizidaphunzire ndi George Chaponda is addressing them on his press briefing. Mene ndinaonera ineyo kuti this guy amatenga Malawi ngati kuti mbuli zinthu zimene sizidapite ku school zi anthu za chabe zokuti sizimva nderero ndifuna ndiyankhule chonchi kuti George Chaponda must know and understand and realize kuna kuti ife ya Malawi olotikale kuti ku school sidapite ku mapalibe amene angati pinde ndi chiyankhulo china chose kapena mapindidwe ankhani ena ali onsewo. Nkani imene amayankhula Chaponda ija ndi yathu a Malawi that is why he had a press briefing ndi yathu komaso madonors onse pa dziko lapansi ndekuti adaona zimene adamva zimene a Chaponda adayankhula. Now in his statement I quote akunena kunena kuti pali anthu ena amene akudandola ku Japan kuna kuonesa kuti alibe drama zopangira contest kapena kuzipanga advertise okha kapena kupanga kampeni kuti azakhale nawo pa convention imene ikubwerayo ndiye koma palibe amene anapita kwa ukadandola kuti tibe drama chifukwa choti anthuwo akudziwa bwinobwino kunena kuti DPP sili mboma ili ku opposition ndipo njira zopeza drama a DPP walibe alibe mgodi kwina kwake umene ukhoza kumawathandiza kuti zinthu zawo ziziyenda bwino chifukwa ali ku opposition nkhani idaenda choncho ndipo adanena motsindika kwambiri kuti tilibenso njira ina iliyonse yopangira corruption kapena za chinyengo chifoti ifeyo tili ku opposition zimene zikuonesa kuti iwo akhale olungama ndiona ntima kuntundu wa Malawi akhale anthu osaba asakhale mbava pokhapo iwo akhale ku opposition kuti asakhale ndi akhale opanda mgodi opangira drama pokhapokha iwo akhale ku opposition akakhala ku opposition ndi kuti ali bwino kwambiri chifukwa sazabera munthu sazaba misonkho ya Malawi sazakhala ndi mgodi opangira drama komanso sazapanga njira ina iliyonse yoonesa kuti akupanga corruption kunena kuti kapena za chinyengo kapena katangale kuti zinthu zawo ziyende koma once akangopeza mpata onena kuti iwo that is according to his statement akangopeza mpata onena kuti walowe mboma ndi kuti golide ujampeza mpata opangira katangale corruption ujampeza kumene kundiko kuyankhula kumene adayankhula a George Chaponda kuyankhulira chipani cha DPP ndi mamembala onse ndi a Malawi nonse kuti mumve ndipo sindikukhulupirira ngati kuti a Malawi simunayimve statement imene a George Chaponda adayankhula imene ili chiopsezo kudziko la Malawi chiopsezo chonena kuti these guys cholinga chawo chimene iwo akudanana ndi boma limene lili poli kapena cholinga chawo chimene akufuna kuti alowe muboma limene lilachakwera ndicho kunena kuti iwowo akalowa mbomamu azikapanga zakatangale akapeze golide akapeze ngodi wa golide ndi kuti azikapanga zimenewo akufuna that's what he said tikana kuti let us interpret what George Chaponda aliyense ikhale ngati kuti equation yokuti aliyense achite solve ndekuti ineyo benlongwe mbali yanga imene ndasova ndimene kuna kuti these guys are crying for power kuti akalowa mbomamu akapeze ngodi azikatha kupanga corruption ndi zina zotero now pankhani imene muona anthu amene those who loves corruption zimene ati achite amene amakonda corruption muwaona zimene ati achite amene amakonda corruption muona akupanga kangwirizano akupanga kachani nanga si kukhala mboma ndi chakwera ndi zinthu zovuta kwambiri makosana let me tell you ndi zinthu zovuta kwambiri kukhala mboma ndi Dr. Lazarus Makathe chakwera zimene zimaonesa kuti olo munthu utazipenta paint wa red kakuzipenta paint wa black kakuzipenta paint wa ntundu wanji kaya kuzipenta flag ya Malawi Congress Party ijayo komano let me tell you the man is very tough aja mapezeka kuti kaya abako aja imankha kuti mwina kamwaika ukangwachitikira mwina kapena basi aba ndifake sachedwa kuululika kuti adziwike kuti aba chifukwa boma ilili munthu kangoti wapakula sipamatha 2 days mpeza kuti nkhani ja mwina yatuluka yata chifukwa the man on the steering wheel is not a joke yona kuti you can joke with him he does not smile on things zimene zimachitika mudziko muno zopusa that is why munaona kuna kuti kunokuma kuja kutatuluka mpungwe wa corruption ndi zina zotero amene anali involved pankhani manajayo they all came out kuti auje kuphatikiza pansogolera zipani zina kutuluka mwaiona ameneyo because the guy on the steering wheel is very tough Nde antu amene anaona kuti ndizo vuta kuti aziba ali mboma limozi ndi chakwera. Anaona kuti aturuke kungwirizano umene owa achakwerawo kapena wa Tons Alliance. Akatuka kungwirizano wa Tons Alliance apange form alliance ina yona kuti azika kwanisano zimene ale pera zija mboma lija la chakwera lija. Ineyo ndi Benongwe Galuwa Nkoto Sakandira Pacha Abeti Ranyana Abwana. Ineyo ndi Pababa Panyenye Mkolongu kwa Tundiku Nkata B. Mahimba emeneyo. Chifukwa chono tamu doja mtu kutikuti tizi babanji lukapeza uti mtu alinju. Tizi babanji lukapeza uti aligwa pakuvuta kuti antu alowepo abendendi ajamao na kuti atawako ndikuyamba kuna kuti chakwera ndoipa ndikumati uzaina ife kuti tazi bwebweta nizoterezi against this government. Tazi ankula nizoterezi against chakwera nizinazoti. Fauti adali pira kuti achite penetrate ku corruption. Now George Chaponda wangobwera chilikati kwipi kungofikira pakatikati pankhani kuna kuti guys chifukwa chona kuti ife tili ku opposition anthu athu akuti mvesesa bwino chifukwa choti tili ku opposition in drama tribe akuti mvesesa kuti drama tribe ndifachake they are not complaining sana bwereko kwa ife municipalities kuzada ndaula nkhani ya drama and moreover according to Bwanali on Facebook zikuonesa kuti municipalities yo ndiamene akuchita fund chipani fata amba ndithu kuti municipalities adapereka ma 2 million so those people they understand very well kuna kuti chipani chawocho panopo sichidalowe mbuma ndipo kumba kapena katangale ndio vuta kwambiri kuti abe pazifukwa zimenezo ndi chifukwa chake George Chaponda napanga press briefing kuti amalawi mudziwe na kuti anthu awo alibe drama ndifukwa chake iwo akupanga fundi chipani anthu awo fakudzoti chipani chilibe drama chifukwa njira za corruption panopo alibe chifukwa chota adakali ku opposition. Now this message, let's say someone is on the pulpit and then is preaching. Akusantula malemba. Nde kuti akukuzani kunena kuti ifeyo zinthu zathu zakhala bwino pokhapokha tikapeza mpata olowa mboma ndeti zikapakula chifukwa kumene kuti zakhala tili ndi ngodi omagawa zimene fe. Now this statement is coming from a person who was once accused of corruption. Ya mezgate. Imene anatenga chimanga kaukagulisa ku Zambia kanthina zotero a court anabwera ndikuzampanga clear ndikunena kuti alibe mlandu uliwonse boma limulipire. The very same guy is the one now who says we don't have a way of doing corruption chifachona kuti tili ku opposition. Now what did that he was telling you kuna kuti pamene ife tili ku opposition still mboma ndizovuta kuti tiziba mbomamo chifukwa mbomamo muli chakwera anaika jeke anaika chipazi tinatumako anthu kuti akagwire ntchito ndi chakwera kuti kubera kukhale kosavuta kapena corruption ikhale osavuta komayi anthu feza tivuta tabwerako chabe zijananena mwana uja Rosina Mwekera muja kuti adaikako nyambo nyambo zijampaka na zawola osa kola ko china chili chonse mwana dankula mwachimveveve ndimo mveka bwino. Nde Chaponda has emphasized today kwa inuyo amala wanzanga kunena kuti panopo mmene ali ku opposition ndizovuta kuti azipanga corrupt kuti mwina make zinthu zawo ziziyenda bwino ndipo alibe njira ina iliyonse yokhalira ndi golide ndi zimene ayankhula a George Chaponda zimene zikuonesa kuti pali ngozi yaikulu kwambiri a Malawi kuti mulole chipani cha DPP kuti chikasinthane ndi achakwera choke muja. Now I have found reasons chifukwa chana achakwera kupanga ma project ya akuluakulu tiyambire pa Malemu Bingwa Mtalika Nzima Osemwa Ntendere atabwera analimbikitsa kuti amalawi teni muzipanga juisi wa mandimu juisi wa magwafa juisi wa malaina juisi wa mablugamu juisi kayawabwemba juisi wotelotero analimbikitsa ndithu wa malambe muzipanga juisi tizikagulisa maiko akunja amatero ndithu mamizimu anthu anajijilika kupanga chitukuko chimene chimaoneka ndi chimenecho ndi zaulimizicha imene imatchedwa green belt imene adabwera nayo paziko la pansi panfa adabwera nayo paziko la pansi pano ine benongwe sininga kane za zimene za medana unonga ku Malawi kuno nde mukwadzi wabwino ndi a professor Arthur Bitwa Mutalika achimwene awo amalemu bingwa Mutalika ndo mwana sakaza kugulisa katundu cha pa auction zima tractor pa auction zinazotero ada unonga unonga zimene zicha. Okay, fine. Kuna bwira mai Joyce Banda amene wanabwira ndi chitukuko chao nao cha ngombe zankaka tenti zikama ninkaka amapereka ndi thu ngombe imozi mwina muzi wose ngombe yanu ndi muzi kama nkaka imene anthu ndikumaona kuti chitukuko chikwenda pa muzi pano tili ndi nkaka kena kwa kaona kuti yai inu yo simukupanga apo china chilichonse amabwera kuzatengapo nkaka wauja kapena ngombe yaweja kunyamuka nayo kumapita nayo maiona meneyo abwera professor Arthur Bitwa Mutalika anabwera ndi chitukuko cha zombe amalawi muzija zombe muziweta zombe zombe ziwala zikhale chakudya chanu muzija zimene anabwera sunawo sundizawo zokuza zombe maiona meneyo palibe chimene mungaloze kuti anapanga chimene chili cholimba chokuti mwina chikhoza kukhala for the next 10 years kulibeko miseu ndimene munaona inagumbutuka kubankati zinazotero chinadabwisa ine nchiona kuti mseu wochoka nkatabetu mzuzu almost 45 to 47 kilometers imene anamanga ma Germans ni drama zao anakana kupeleka drama kubuma chiseu chili gwa mene chiliri koma anamanga I think with ngati sindikulabwisa ndi drama yokwana 40 billion imene anakana kupeleka kubuma nani kutama ngokha ma German chiseu chili gwa nde mukaone nsewu wa 40 billion omweo kuchoka pa state center kukafika pa chani hapa pa 18 kuchoka state center kufika pa 18 mukaone kuti anayamba kumanga ndiwo ma German asada mange nao sodatenga 40 billion anayamba kumanga ndiwo ma German asana mange asinambe kumanga kumkata betu mzuzu kwa ma German anabwera pambuyo ndikumanga nse wao nkumaliza kunyamuka kutenga zida zao kumapita ndukapezeka bekuti azinzatu kuchani ku city center 18 kupeza kuti ainditu akumanga bense uja kumene kuja sunati hai, pano tukuna pano zida gumbutuka 40 billion ya Malawi inango pita choncho padiradera pungwe yata yata mipaja 40 billion ya pita mkaonezi misozimenda damang zo gumbutuka zo choka pano po mde kuti acha kwera kwenye kuta amange so meuja mwena nda ambaso kumanga mwena amanga so kari nangasena ifeo basi ndia kumadzitu fitima kaa kumadzi ndo dada amanga kari kumene kucha mwaiona imeneyo abwera Dr. Lazarus Makathe Chakwera sana bwere ndi aziwala ya abwera ndi ma project yenyene kuyamba kumanga njanji tizitenga mafuta kuchoka ku Mozambique bwana huko zimene zachitika kale lero lino achakwera nali mu mzindo wa Maputo ku Mozambique kukasainira ngwirizano wa mafuta kuti mafuta zienda kuchoka Mozambique kubwera ku Malawi zimene abingwa adakana ngwirizano wa magets kuti magets UK itapereka drama zoti tikatape magets ku Mozambique fatinali pavuto la magets adakana tapereka mabilioni ambiri mbiri kuti mugule magets kuchoka ku Mozambique abwere ku Malawi abingwa adakana ali ai komano pambuyo pakali tikatenga ijenko tikatenga zima generator kuchoka ku South Africa tizigula ma diesel tizipanga haya tizi pita ndrama ifendi olemera kwambiri. That is how it happened. Chakwera wabwera kuti ya zama generator zibweze lesani anaka zibweze. Izizi chotsani zimezi ndikukonza magese atu ndiko mwemwe munu. Amena kuyaka pungwe kuyamba 6 to 6 osa tima magete. Chakwera amene. Njanji ndimene mafuta amba kuchoka ku Mozambique akasainira ngwirizano akachoka mene ku kazipita ku Zambia kandi kuti kumene so akukapanga zinthu zina dzana lomweli anatuma delegate wa vice president wao ku Rwanda kukakhala nao pa inauguration ya president Paul Kagame pamene wawina zisankho kuona kuti dziko sopano likumangana likuyamba kuyenda bwino pangono ngono mbuyo munyanji ya Malawi basi mapita tikanagulitsa tikanamva kuti agulitsidwa posa chida pompa timva chakwera kuti ai kukubwera steamer imene zienda pa nyanja ya Malawi chilala chijabale chilala bale chilala ndia yankulireko anthu amene amaenda mpanyanji ya Malawi pogwisa nchito means ya transport yapa nyanja kuti iyi a Dr. Lazarus Makathe Chakwera, I trust you and I believe kuna kuti after 2025 pause ndiye kuti nyanja ya Malawi mukhala stima yabwino imene zitenga ma passengers yakakhala osati ansomba yayi chansomba chikachilala chomwe chatisinyamula utaka usipa ndizina zotero kumabulowera nazo kakuti kuma kale stima ya executive imene izitenga anthu a Malawi. You know our Lake Malawi is so beautiful, kulibeso nyanja pazikula pasi pano yokongola ngati Lake Malawi. We need good things and I believe Dr. Lazarus Makathe Chakwera will do that. Pali zinthu zambiri zimene ineyo ndikakhani machita kuziwa kuti these are in packages ndizamba kuchotsa chimodzi mwaicho ndi chimenecho cha nyanjama. If Dr. Lazarus Makathe Chakwera amanga njanji mafuta akuyenda kuchoka ku Mozambique kumakasanira ngwiriza, I know for sure kuti the same Dr. Lazarus Makathe Chakwera asana choke 2013 nkubwera apo akhala atagulira steamer pa nyanji ya Malawi imene zitenga ma passengers up and down atakhala ali comfortable akumwa juice wawo akumwa ndi two fanta wawo ali nenga pa mipando chistima chikuenda chili wa ulendo umene uchoka ku Nkata Bay ulendo ku Monkey Bay. Ehe, zimene zichitika postudwa pompa, I believe for sure. Komaso I believe kuna kuti kumpoto kuno tili ndi mafumu ena amene ali pa history ya Malawi. Kuti mukapita ku history ya Malawi mukapeza like traditional authority TA Mankhambira. Mukapeza Mankhambira ali pamene pajapo pa history ya Malawi. Koma ena ndi ena been promoted munthawi ya DPP, mafumu ena been promoted kukhala ma paramount chiefs ndizina zotero. Pamene kunkhata betribe paramount chief pamene tatien tioneni kunkhata be kunoko mukapeza kuna kuti kulimanda jama pitidwa kwa pa third march every third march amapita umene kukalira maliro anthu mukapeza kuna kuti kunkhata be kuli anthu ma heroes amene anachoka kunkhata be koma we don't have paramount chiefs mozi mai wondi ndi traditional authority Mankhambira mpaka na lero sibwezi tikumakamba nkhani zimene zoti is trading ndi a traditional authority momwe muchama history fe kulibe nthawi ya Malavija ya kafulaja mpaka na lerolo mwaiona mene kuli TA Nkumbira pankata besento baji those were supposed to be paramount ii ndi kungobwera ndibwera nayo kutsogoloku kuti ndizaizukute bwino kuti a Dr. Lazarus Makathe Chakwera must see that kuti kunkhata be tikufunika ma paramount chiefs ngati mena aliliena kuncheu mena aliliena kayandi kuchani uku kuchani uku kumzimba kamulanje nkhata be ikufunikira kukhala ndi ma paramount pamozi ndi karonga chief karonga supposed to be paramount maiona imeneyo eya ndi nkhani imene ndi apa tsogolopa koma nkhani ya lero ndi imene tikubwezukuta pano kuti dziko la Malawi lino tisamate ngane ngati zitsiru tikamaya nkula tiziya nkula nkhani zimene ziko za utanza dziko osati kumachita kuoneseratu kuna kuti ife ndi akuba chimene tikufuna kulowera mboma ndikukhala ndi golide ndikukhala ndi msuko wa mafuta kuti tizika yamwa tizika aba zichipani chathu chichikakhale bwino tikalowa mboma ine ndithuse zimenezo mongo malizira chifukwa nthawi yanga ya tata onapo a Steven Maseya akupanga resign karata yawo ikuzungulira zungu. Now ichi chandikhuza kwambiri, let me tell you a Malawi makamaka Malawi amene masapota chipani cha DPP. Steven Maseya ndi munthu olimba ntima osati Masewe. Steven Maseya, let me speak about him. Ndi munthu olimba ntima osati Masewe. Nthawi ijayo ya 2019 ngati kunali munthu amene amalimba ntima kuzuzula chipani cha Malawi Congress Party kapena kuchionetsera chipani cha Malawi Congress Party chisalowe mboma anali Steven Maseya. Ndi zake ujamati ndani uyo ana mwalira ku America ujaposilo mpa Chakwera acho samaliro kucha. Steven Maseya ni munthu olimba ntima. Panthawi imene ine ndimayankhula against boma kuyankhula motsutsana ndi boma panthawi imene ineyo ndimaonesa kuna kuti ndikuonesa makala zena ake okuti ndikhoza kusiya kutsutsa boma ndikuyamba kumapanga za boma. Steven Maseya approached me ndikunduza kuti Ben Longwe, oh, don't do a mistake, usapange zimenezi, iweyo ndi activist wamphamvu mdziko munomo, don't do this. Mwanimvesesa? Steven Maseya. Stephen Maseya was there to encourage. Zika vuta tika malira kuti ataona nabale. Tukumana ndimi kwingiri maindi. Stephen Maseya was there. Kuti achimwene inendika nakala olemera. Mwezi nita kutandizani. Kuma potiso naneso nda chokaso miendo financially. Kuma chimene ndinga kuze ndimawoka mulimbe ntima Stephen Maseya. Lero ndizomvesa chisoni kuna kuti a Stephen Maseya ja akunyanyala ndikumachisiya chipani cha DPP chija chifukwa choti sindi kuziwa kuti zifukwa zake ndizotani. Komano, let me just disclose something. Stephen Maseya is not just a mere man amene akhoza kungoziponya zinthu kungozita chonde. Ndi munthu olimba ntima wazunzika kopya. Stephen Maseya ndikuze ninu a DPP, Stephen Maseya wazunzika kopya paziko pano nchito kutha ndi kukhala munthu wamba ndi kumazunzika ndi kumangoyamba kulalikirano chifukwa mbali nake ndi mbusa. Nkumalalikirano a DPP aja analibe na nchito munthu ndikumalimbikisa chipani ndikumalimbikisa ma activists ndipo ndikukhulupira for sure kuti ngakhale achina bonika lindo aja sanganame lero. Stephen Maseya has been encouraging them kuwalimbikitsa. Kodi chikuchitika ku DPP ndi chani? In a Ben Longwe ndifunse, I'm very much concerned. Ndi chipani chimene chona kuti each and every time chikuluza antu, antu akuchoka, kutawa, kunyamuka, kutere. Ngakale kuti ndio kaoka ina kuchoka kupita so damu lake lomwero, chifukwa damu limata kulumikizana ndi nsinje, damu limene lalumikizana ndi nsinje wali Kangala, nde kuti ngona ukalowa mu damu umo. Umene walumikizana ni sinji walikanga ima kabe ngona ya mudamu kabena ya madzi ya mulikanga la ifuwa madzi ya mene akutiri ya kudamu ndio choka mulikanga la momwemu. Nde ena kusia DPP jakutiri akuka joina UTM pamene UTM ndi damu limene lapa ngindo afomu ndi DPP. Nde akachoka kupita kwa kona ngata sinta jipani pamene ya DPP ndi UTM ndi chipani chimodzi. Makosa sana tisana mizane. Ni chipani chimodzi. Sikuti ni chipani. Chosecho ndi DPP. Kumano what concerns me a lot. Ndiona kuti Maseya akachoke uku. Ndi kuchita resign kuti nenda panga resign. I know for sure. Mwina kuzoka kuti alindi intention. Kapena mpanga kale approach. Kuti achoke kumene kuapite ku UTM. Because the man is strong. Kumano just to think. Kuganiza mwakuya ndikona kuti ngati Steve Maseya akuchoka ku DPP ngati tu akuchoka sina nene pano kuti wachoka five smartphone zinthu zongo yankhula zakaphulira zapo ndiapo ngati akuchoka ku DPP ndiye kuti DPP ili ndivuto lalikulu kwambiri. Chifa Steve Maseya is a hard worker. Ndi munthu olimba ntima. Let me put it right here. Mosa piatira ndevu nkama. Mwina ina nusimu kuziwa. If you've been taking this man. Ngati kuti a mayor person. Ndikuma museweresa. Ndikuma unangati nduo panda nchito. Ineyo Ben Longwe. Ndifuna ndikuze nipana DPP. You can lose everyone. You can lose Bright Nsaka. You can lose Kabambe. You can lose whosoever, you can lose Kondwa Nankuma, but you cannot afford to lose Stephen Maseya. Because Stephen Maseya does not stand on the podiums, do the audios, whatever, but the underground Stephen Maseya has been a hard worker for DPP. Now, if Stephen Maseya is resigning and showing indication of not being satisfied, this zina zimene zuchitika muzwa kuti inu ya DPP muli ndivuto. Because the only man who can stand with the DPP is Stephen Maseya. Miss Stephen Maseya anga nakala kuti achakwera ndo ipantima. Stephen Maseya meti kunena pano mwezi akungo mangidwa mangidwa mwina kulowa kundende kutuluka angati mene zima kanda bonikani. Komano Stephen Maseya has been there as a hard worker. A DPP, ngati muli ndi vuto ndi Stephen Maseya ndekuti inuyo muli ndi vuto lalikulu kwambiri. Koma ndizosadabwisa chifukwa ntchito zanu zimene inuyo muli nazo zomveka bwino ndizo ziwika bwino ndi zimene ayankhula chaponda pa press briefing tufuna tilowe mboma kuti tikapeze mgodi tizikaba tizikaonjola tufuna tikapeze njira zopangira corruption ndi zina zotero zimene ndikukhulu pidira kuti a Malawi salola kuti akulole ni mulowe mboma muzika ba muzika panga katangale mukapeze godi tu jamkunena kuti golide mfuna mulibe chisime kapena mulibe godi wa golide tikuziwa tuzime mutandao zimene akutandauza chapunda ndi zija zitimanena zija kuna kuti ADPP antalowa mboma anaona kuti mgodi wao ndi malubino. That's it. Mgodi wao ndi malubino. Nde chapunda, George chapunda wachita kukuuzani straight. Kunena kuti ifeyo sitili mboma tili ku opposition nde tilibe mgodi. Mgodi umene akunena ndi malubino, mafupa a malubino. Nde akudziwa kunena kuti akalowa mbomamo nde kuti mgodi wa malubino uja wayambanso. Corruption ija yayambanso. Koma amalawi salola zimenezi. Dr. Lazarus Makathe Chakwera yambani kupanga plani ya dziko lino after 2025 chifukwa amalawi salola kuti anthu azilowa mboma ndi chonga kuti tukapanga mgodi nde apange alliance yokuti atifuna tikapange tikakhale ndi mgodi kumeneko malubino azeza vutika so dziko muno mwauze mwatumizire uthenga George Chapunda kunena kuti maplani awo amene ali nawo amene wosatheka ndilekeze mbo chodi yoso chatalikanso munali ndine Charles Ben Longwe mwakumanonsi. Goodbye.